utakuja kujaribu kwao maneno zake kujio tumeshule basi wanawajabu pioneer katuo nilise kuribu Zaake na mwanishambu
fresh of my flesh love of my life I take thee forever
acha kwa presence.
Zaake, Jesus, I'm telling you, I'm going to go to the house.